Dumelang, ke bidwa Sylvia Kgarubane, ke nna the operator ya Thamaga Kitsong Centre. Ke tswa mo kgotleng ya morepo ward mo Thamaga. Gore be ke le motsamaisi wa Thamaga Mascom Kitsong Centre, sa ntlha fela ke gore go a go hetela botshelo ba me, ke a gona le letseno le e leng la me, and seo ke se lebogela thata for Mascom. Sa bobedi ke re go lona banni ba Thamaga village le mabapitse e mabapi ditlamelo ke itse tlang le di diriseng le ithuteng go le gontsi ka ditlamelo le ditirelo tsa Mascom services. Mme ebile mo godimo ga moo le ka tla gape gore letle go ithuthuntsha gore le lona le itse ka tsa maranyane. Ditlamelo tse re nang le tsone mo Thamaga Mascom Kitsong Centre ke Mascom MyZaka account opening, rena le airtime, rena le di-transaction, cash in, cash out, o ka kgona go tla go tsaya madi, o kgona go tla go deposita madi, rena le copying, rena le typesetting, rena le laminating, jalo jalo. Ke ditirelo tse dintsi tse e leng gore re di offer-a mo Thamaga Mascom Kitsong Centre. Ka jalo ga go tlhokagale gore le simolola gaborone la go dira ditlamelo tsa Mascom, re founu re tla di thusa ka bonokopile. Oh my God.